Ek Venda vhushivo wana lindo ndi vhudzi vhudzana nga tshana muthavi vare Venda ma Venda ma dzasa vha restaurant vhathu ndi zwa vhana kha fula ndi muthavi kha fe kha fe ndi zwa vhana ndi muthavi
I give it to you. I'm going to go to the hospital.